turahuye kuri uyu mugoroba mutuminahaza imana tuyikengurukire ku byiza yatubwiye ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima w'umuyanda
amen
imora n'umukama wumvenye gushima neza nkamwe iyo turi umunsi nyene kuko n'umunsi mukuru w'isakaramentu ritagatifu kubera yuko ari umunsi mukuru udasanzwe mbere aho twigina ko yezu aza kubana natwe mu mutima akaduha ingoga zo kurwana ibibazo byose duhura kandi tukanamukengurukira ko tugira ibyiza uraho tumukengurukira ku matariki y'amavuko ko yaduhaye ingabirano y'ubuzima ibibazo hari ibyo hari n'abakenguruka ko bamenye mu ishuri baronse amadiplome baronse iki eka byose ibyo byose mwaronse nawe ibyo ari byo ibyo byose mwaronse n'ubuzi nyene ubunyene bw'umuci byose ni ibyiza gusa dukenguruka none tuhakike abandi bavukanye b'abarundi aho bari hose na cyane cyane abadashobora guhura nk'uko turiko turabigira abarushe abagowe abababaye kugira ngo bizere umukama kuko anabo abakunda kandi arakunda umuntu uwo ari we wese kugira ngo dushobore kugira ubwo bukengurutse n'umutima ugororotse tubanze duce bugufi dusabe ikigongwe ndirega ku mana data mushobora byose no kuri mwebwe bene wacu kuko nacumuye cyane mu byiyumviro mu mvugo mu ngiro mu mibare y'ibyo nategerezwa niko naracumuye cuma bizi cuma n'ibyaha nicyo gituma ndabaza mariya muhimbaza yanamurikira n'abamarayika n'abiranda bose n'amwebwe bene wacu umusabire ku mukama wacu imana mushobora byose nitugiriye ikigongwe maze niyamara kuturekura ibicumuro byacu iduhe ubuzima budahera
amen.